ndenge gino dibiro kado apoya to yesu emanusiki hili wala nuru era ma yesu kiteko kamono mare poni chere ndenge gino dibiro kado apoya to yesu emanusiki hili wala nuru era ma yesu kiteko kamono mare poni chere wana pake wana dene wana werne nalo waduto wana pake wana lame wana dene wana werne nalo waduto
DJ Milton 254
Simbolo, ma Yesu, simbolo jogela. Eti, kinda nalo du, tete mono wa, Jerusalem. kamba wanapa Hosanna gi ilo kawa wero wene wakwa Singo nyasa chwa koro se chopo Ikri wadi wachamki keni Wala wala onge koyo chandro pene Lala no lomba wanapa Hosanna gi ilo kawa wero wene wakwa Singo nyasa chwa koro se chopo
Samoro mawabi yesu kadon wano apokolo Chumadi eto talach Penderangach pida nyogo kuno Dongkendo yomalu wenge Toyomadi enge mata din Penderangach pida nyogo tin Kenda yomalu ange bende no Donge mani tere manyaka chin Wadanyuru erangach madin Nike chumadi eto talach Penderangach pida nyogo kuno Kenda jomano ange bende no Tongi mani tere manyaka chen Mokoro lo di ma amiyo Kendo putre uru kumati Ike chunya mwal kendo dembore Kamado no yorkeyo e chunyo Yesu ya war o hiro waduto Kusa yo wamondo wadi ire Samoro ma e gulumwa yudo Onge moro machilo kendo Walukuru chunywa wabi yesu Kadon wano pokolo
Walosuru yore wamaricho Wapodre uru kwa mrendi yesu Ima weduto wami yesu Loch polo donge rito wa Walosuru yore wamaricho Wapodre uru kwa mrendi yesu Ima weduto wami yesu Loch polo donge rito wa
Makuru lode maamiyo Kendo potre uru kumpati Ike chunya mwal kendo dembore Kamano no yorpeyo e chunyo Yesu ya war o hiro waduto Kusa yo wamondo wadi ire Samoro ma e thulu mwayudo Ma onge moro mwachelo kendo Walukuru chunya wami yesu Kadon wano pokolo Makuru lode maamiyo Kendo potre uru kumbani Ike chunya mwal kendo dembore Kamano no yorkeyo e chunyo Yesu ya war o hiro waduto Kusa yo wamondo wadi ire Samoro ma e thulu mwayudo Ma onge moro machelo kendo Walukuru chunya wami yesu Kadon wano pokolo Makuru lode maamiyo Kendo potre uru kumbani Ike chunya mwal kendo dembore Kamano no yorkeyo e chunyo Yesu ya war o hiro waduto Kusa yo wamondo wadi ire Samoro ma e thulu mwayudo Ma onge moro machelo kendo Walukuru chunya wami yesu Kadon wano pokolo
Walosuru yore wamaricho Wapodre uru kwa mrendi yesu Ima weduto wami yesu Loch polo donge rito wa Walosuru yore wamaricho Wapodre uru kwa mrendi yesu Ima weduto wami yesu Loch polo donge rito wa
Makuru lode maamiyo Kendo potre uru kumpani Ike chunya mwal kendo dembore Kamano no yorpeyo e chunyo Yesu ya war o hiro waduto Kusa yo wamondo wadi ire Samoro ma e thulu mwayudo ma onge moro machelo kendo walo kuru chunywa wami Yesu kadon mwando okolo makuru lodi ma amiyo kendo kendo pote uru kumbani nike chunya mwa kendo diambore mano kama nono yote yo e chunyo Yesu nyawar o hero waduto usayo mwa mwondo wadi ire samoro ma e tulu mwayudo ma onge moro machelo kendo walo kuru chunywa wami Yesu
Wakwa ilmano so kongricho matimore pinka kendo kikiru wa imani po kawa kondo kendo wala nono wayo wa epi wa roho mari maler mondo wa kondo epi ni machano ya robo nyaka lada kine jajolo madongo na wanyi pini ya robo nyaka lada kine jajolo madongo na wanyi pini wapa ibono
Yes, sir. ngai mutiju amaharang nyaluleni asia sambingi nate anyutininde nyalila sambisi ngai mutiju amaharang nyaluleni asia sambingi nate
Ananda Ramona Rongi Jawana Sigapindi Aneno Karumu